You are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, I know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna love if you keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See my dream around. See my dream around. Da 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 da
You've got a grand, grand for your life.